pum pum. Accelerator, speedometer, accelerator, speedometer. Kakuku ni ndege, basi samaki ni meli. Kangoma ni genge, komekufauni ni mkali. Utanipata na maboys ni vikacha maji. Kwa dunda sipendi vita tona wakiaji. Nikiserereka, napenda ndogokyo, na ndimu, na jagi ya majimoto. You got the keys.